Casier!
Comandant!
Casier!
Kabardar Kaziyar!
Kabardar Kaziyar!
Kabardar Kaziyar! Kabardar Kaziyar! Kabardar
Kaziyar! Kabardar Kaziyar!
Kabardar Kaziyar!
Kabardar Kaziyar!
Kabardar Kaziyar!
Kabardar Kaziyar!
Kabardar
Kaziyar!